Na token kakra bi na wachia na wabeka abusua no ho. That's it.